We are the music makers, and we are the dreamers of dreams.
Da 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 People will die. I'm a man of my word.